rusange ndetse yewe anabishimira anafuriza umugoroba mwiza ndetse no muri rusange no kwishimira umukino nyakwa perezida Paul Kagame rero ndetse na Dr. Motsepe bakaba batangije umukino ubonako agapira kabisa baragateye
cyane urabona ko ni ibirori bikomeye cyane muri stade cyayivuguruye amahoro stadium no
Make the noise.